Yadala. Sengilanga kini.
Utshele ba?
Angeke ngizobheka wena nje.
Angikho ke mina ngise town.
Awukho?
Mhm.
Oh, all right.
So.
Uthando? Thando isethekwini la? Uthando? Uthando ufunani la? Ufunani la Thando? Thando ucela wehle lapho. Thando ucela wehle lapho Thando. Thando ucela wehle lapho. Yini uthi wehle Thando? Uthando? Thando ucela wehle lapho. Uthini manje kathi? Uthini kwenza? Uthini kwenza?
Hey bo, hey, we mandate the photo. Hey bo, hey, we send hey your moto. Hey bo, kumuntu akathi konu muntu. Hey 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 hey, kumuntu akathi konu muntu. Hey 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 hey, hey bo, hey, we mandate the photo. Hey bo, hey, we send hey your moto. Hey bo, kumuntu akathi konu muntu. Hey 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 hey, kumuntu akathi konu muntu. Sawubuke makopeni inengathi umjulu uyajusa samba spatsen tele nande podo nakhaliya kunumthethe umthimbo kwenu twali vele lyafu uyi maqandeni wemanyaweni ntombi hambile vuma uthi ngihambe tele izibholo yami kuyimandela tuma hayibo imandela lokho hayibo hayibo isandle yomoto hayibo kumuntu akathi kunumuntu
Sebumau, 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 Sebumau,
Ten past four. In the hour.